Mandi buliseko nebathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunebalandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula apha sizake netyala ke leKaizer Chiefs elitsha njengoba iKaizer Chiefs yamangalelwa apho kanye kathathwa pha uPSL apho kuthiwa yadlalisa abadlali ababini pha ngoDisemba mhla iqobisana pha neqela leseCoquina United kuthiwa bobadlali ke bengakho lungele nto okubana ke badlale pha wa PSL baphulaphule kuthiwa ke umbuzo nakwe ngaba na iKaizer Chiefs na ayizuyidla kakubi na le long weekend yepasika xa ithe yagwetywa pha ngolwesine igwetywa pha ngu-PSL ngoba ke kuyacanda into okubana ke umlumzana uzola amajavi iKaizer Chiefs eyitshatshini umfana omdala kuthiwa njengoba iKaizer Chiefs siya pha ngolwesine nge-14 ke ka-April pha ngolwesine apho kuzoxoxwa khona ngo-2 o'clock kuthi iKaizer Chiefs kulapho ke izawucela ityala into yokubana ke ibiyafuna ligqithise ngoba ke uzawuxhomeka kweziphumo zetyala pha ngolwesine nizawukhumbula into yokubana ke eli tyala lithi ke iKaizer Chiefs yadlaliswa u-Eden McCarthy odlala pha kwi-reserve side yayo yaphinda yadlalisa umduduzi Shabalala odlala pha kwi-reserve side yaiKaizer Chiefs apho ke yayiqobisana neqela ke leseCoquina United emveni kokubana amakhosi aforced into yokubana ke mawazidlala iimatches yaiKaizer Chiefs yakhupha isimemezelo esithi pha uPSL ayikwazi ukudlala ngoba ke abadlali abaninzi basabanjwe yi-COVID-19 waziwa ukuthi PSL iKaizer Chiefs mayidlala iKaizer Chiefs yasho yathi ke izawukhupha abadlali abathile pha kwi-reserve side kwa into yokubana igcwalise isikwadi siqini ihambe ke iyodlala ngenyani ke ngenene nangenyani seKaizer Chiefs ke yathatha abadlali abathile pha kwi-reserve side engeza ke isikwadi sayo ke yahamba iKaizer Chiefs yoqobisana neqela pha leseCoquina United yaphumelela ke pha iKaizer Chiefs ngoDisemba ngo-2-0 baphulaphule. Abantu abaninzi bathi ke baneqhanda yokubana iKaizer Chiefs ke xa iwelo lela tyala pha ngolwesine kuzawuthathwa u-3 points lo waya uphumelele pha neseCoquina United kodwa ke iingcali zithi zangilunge loo nto Sundowns pha ngo-2019 ke yayadlala neWits University Sundowns yafaka kumdlali ke kwakumele bakadlalanga pha umfana kaWayne Arends iSundowns apho ke yayiqobisene neWits University kodwa ke uPSL wayibona iSundowns netyala kodwa ke wayigweba i-250,000 kuthiwa ke ingaba kutheni iKaizer Chiefs yona izawuthatha lo 3 points futhi kuthiwa neGolden Arrows ke yadlalisa umfana obizwa ukubana uSimo Mbele naye umfana omdala enganayo iclearance kodwa ke ityala leGolden Arrows nalo lisaqhuba kodwa ke ayithathelwanga ke u-3 points kuthiwa iKaizer Chiefs ngabe yona yodwa ke ingabe izobe i-10 pha ngolesine xa izothathelwa u-3 points kodwa ke baphulaphula zonke ke zonxelo ke zawucaca pha ngolesine ngoba uzola amajavu ke i-prosecutor ka-PSL iKaizer Chiefs ke seyitshatshile wagqiba wathi ke inetyala sazi ke pha ngolesine baphulaphula nani ke kanike ningene nike niyixove nishito yokubana nivanjani ke ngale ndaba ka-PSL neKaizer Chiefs nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.